jokes. Nabusha ba. Okay. Tunazitoka. Tunazikwenda. Wakuja tujoin. Nishinde milima na mabonde, mashida na tabu nizitoke. Ningare kanda habu zitope. Life na style au style na life, yote ninapata kwa Jesus Christ. Kiulizwa ni vipi ili hape. We enda kanisani wombewe.
Tinga mani kwa tukana. Tinga mani, tinga mani.